sifundekile zomele sizamele into yokutla mama no tata bekho sifundekile
ngomza masiphela kamnandi manye kumza masiphela kamhlungu ngomza masiphela kamnandi manye kumza masiphela kamhlungu.